adelãe ekana de
eye yi woe adegbadegbe nyo nea ekɔ lã tɔxɛwo gbɔna va numa nane dumegãwo le yi mayi me fia ɖeke meno dogbo wo nu o ŋɔtsienyigba katã aʋafia gã ɖeka ko nu mi katã miasi eyae nye tɔgbia gɔkɔli fia bubu aɖeke megali o ke boŋ dumegãwo ne tokɔme nya ɖo dzɔ ƒome nya ɖo dzɔ srɔ̃ƒe nya ɖo dzɔ dumegãwo tie yɔna amewo wonɔna anyi egblɔna bɔbɔe fafa vana kpɔwo kple vawo dome dumegã ma ƒe ɖewoe nye atsu madokpi ʋenya tɔgbi tegli tɔgbia sɔgli kple susɔewo ke memɔwo nye dumegã xoxo no mia tɔgbiwo nu le dogbonyigbo ke dumegã tsitsitɔ kekeake no nue maya ye nye tɔgbi gemedzra ye maya ezu ame tsitsi xoxo kpo nuteƒe tso keke egypt ke wodzi ɖe keke egypt nyigba dzi ganɔ gbɔ kekeke va do ɖe keke ŋɔtsi ke ta wozu megã xoxo ƒumegã gake ŋusẽ le nu wo le xɔme memɔwo nye dumegã kpo nuteƒewo noʋawo nu le dogbonyigbo ke gbe ɖeka adelã gã tɔglo yi ɖe adegbe yeovia wu atsiglinyi gã aɖe le atsiglinyia wuwu me yeovia fo zikpui tɔxɛ aɖe le atsiglinyia ƒe dɔkpo me eko zikpui ma de yewo de golo me kɔ gboe kafi wòko zikpuia gboea enyuia ɖeka li meda aʋa kpɔ o ye le taflatse dodo ma fofoa ne dzia efiae fofoa ŋkɔe nye adza asimaɖi tso tado yenye tadotɔwo ƒe fiagã enu ye zɔe be gbe ɖeka adza asimaɖie ɖi tsa ve dogbonyigbo va ƒomawo kpɔ ge ɖa ke le afi ma vava ma alo afi ma nɔnɔ ma dumegãwo na woƒe nɔsrɔ̃ ɖeka ŋkɔe nye asɔŋgoe wotsi asɔŋgoe koŋ be wòakpɔ fia ƒe nuɖuɖu yewo nunono kple yewo tsilele kple yewo anyimɔmlɔ gbɔ tɔxɛ le amedzrowo dzedzea me ke asɔŋgoea ewɔ ɖe efɔwo ƒe esanu pɛpɛpɛ ke hafi ne efia nava bia fɔ eƒe vieŋge dzinuvi aɖe ko wokpɔ be efuwo le asɔŋgoe ƒo ko enye nu ye wo ŋku ne edumegãwo le dogbonyigbo elabe woƒe nɔsrɔ̃ medona o mede aha o ye ha ɖeke hã mele enu ne woagblɔ be ŋutsu ha le le nu yi me ewo to ehenye fufɔ la o yewo va yi woƒe nɔsrɔ̃ bie gbe wobe ao amedzro ya ke woxɔ ŋutsɔ edae ɖe nu be nekpo yewo tsilele yewo ŋuɖuɖu yewo nyimɔmlɔ eyae fe kplie ye nye nu ya ke kpɔm wole lo hã wobe e woko do ɖo ɖe adzafia tɔgbi asimaɖi exoe de me be nyateƒe eye wui kaka womegali na ye fufu o nenye be wo dzi via yava gava bie ta ko paniapa hã va dzi vi vi gbãtɔ mia mama gã va dzia wova nye ŋutsu wone ŋkɔe be kponoe ŋkae na ŋkɔ va trɔzu kponoe alo ŋkae he ŋkɔ vi be kponoe yeyi wo dzi via vɔ woɖo du ɖe tɔgbi adza bena wova he ɖevi aɖe go eva va he ɖevi aɖe go wona wònya be ne bie ɖevia ta ne bie nyɔnua ta ka ɖe me no be o kponoe mele ye si fia yakɔ bie asɔŋgoe la ta o ta nɔ wɔlala akpo ye si nuvie vɔ dogbo hã bui be alo rafɔe merafɔ nyuita kpo gbe le mo ne yewo nenye be mate nua bie ɖevia ƒe nɔta nyɔnua ta le tenutenu ma mɔa ke yewoaxo nyɔnua le si afi mae tɔgbi adza gblɔ le vevesese me be ao tɔnyawo ke kponoe mele ye si yatsɔ bia asɔŋgoe ta eya ta mi nyɔnu xɔm le ye si ta nyagbe kponoea yeva zu ŋkɔ ɖi anyi ɖe evi ŋutsu ya ke adza asimaɖi tso tado heva dzi kple mia mama asɔŋgoe nye atsu madokpi ʋenya ƒe nɔsrɔ̃wo dometɔ ɖeka yeva zu ŋkɔ ɖi anyi ɖe wo via ŋu be kponoe ta kponoe ma eno dogbonyigbo meno fofɔkpa dzi fuu ke yeo va tsitsi ma wo na be awo fifia chichim ezu de kapi vivo ela bo ba no eto pa hasa ela be akpa veji no ve asa sro pa ma ho nya akpere he o sro la no pa han ta ve no fima fima no no ma e ma ya zachi echi ho fo o e ma mi to gbe no gbe ho pa lo fa de ka fo lo fa ve le ho tu tu ara ma ona ma nya be to gbe ga ma zra ame ke na ji ho nya plus su e wa anɔ gbeƒa lɔfa ne kple vɔwo gake egblɔ le ɖokui nu be ekumawu ya kpɔ o ka amegbetɔ kɔ vɔ le egbɔ ta mia tɔgbi nɔna gbe ta mia tɔgbi gblɔme le be adze asi maɖi aɖo mahia ya nɔ gbe woƒa lɔfa ne elabe wo katã tso egypt ya zɔzɔm kekekeke va ɖo du yeye wo va tso ne ŋkue be tado ŋɔtsie kple adela wo katã wo zomɔ le gbe ma ta eva bie nka leke eva yi ɖe kɔƒe kɔƒe yiyi ma ɛɖe srɔ̃ nyɔnuwo fũu ta ena be yewo zikpuia va zu ʋiʋli ne atsusiviawo le tadonyigba dzi kafi ma dzie dogbɔwo bui be dogo megakpuiwo bui be awo yewo hã yewo nɔ srɔ̃ do ƒome kple tɔgbi aza ke leke yewoawɔ elabe kponue ŋusẽ meɖui ale wɔte nua ʋli zikpui kple fofoviawo ya mantɔ hã le tafla tsidodo me dzɔbudɔ lie kpɔ alo ele dzɔbu kpɔ ta menya mese si wonye fuu dzɔbu ƒodo yewo gbazewo katã nɛ ŋɔba 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 ta dogbowo va ɖui be yewoarɔ me ɖa nɔve ano kponui teƒe awɔ ʋa kple fofoviawo axo zikpui akpa sese ne kponui eve me hã nenema ke zikpui wo xɔvea zikpui ma yelo kɔ wɔ kpe dada yi ne woƒe nuyɔviwo ke woɖo ɖe afi ma wovɛ aʋli zikpuia ta le fofoviwo ƒe akpa dzi ekɔ xɔ ne kponuia wokɔ zikpui ma wɔ kpe dada yi nu womemawoe ɖua aʋadada la ŋlɔ wo megba enya gavawo le hlɔme la ŋlɔ nyigba dzi ke nuye va zɔe be ye kponu tɔgolo va kpe be fifia ye nyuia li fia ɖeke hã mele yewo nu o yewo dzi be yawo yawo nu tɔxɛ ɖa de bubu ye nyuia nua zikpui yewo va yafɔ le adegbea eɖui be yakɔ ye nyuia ɖo fia ɖe edzi le dogbɔwo nu le ŋɔtsi biam be aleke wòzɔ wònye tɔgolo ƒe nyui hã mako ŋutsi na o tɔgolo la dada ŋkɔe nye kokui kokuia ye woxo srɔ̃ nyɔnu afimaɖisia be mega regɔa asɔŋgoea ŋutsu bubu va ɖi nyaŋlɔwo alo nye ʋawo yihã ɖu ŋɔtsinyigba dzi kpɔ eŋkoe nye tɔgbi adelã tɔble ya dɔlãtɔ adelã tɔble ɖe mia mamagã asɔŋgoea wodzi vi nyɔnu etɔ̃ evi gbãtɔe nye kokui evelia nye abui etɔ̃lia nye dzoe ke kokuia yime tɔgolo do tso abuia yime adelãza kple nɔviwo do tso dzoa yime rɔɖi fuga fugaa hanu ŋkɔ ko nyenye rɔɖia rɔɖia kple nɔviawo katã wodo tso dzoe ƒe dzidzime fuga va nya hanu ŋkɔ nɛ tali dzidzime kɔ yie tɔgolo kple nɔviawo do tso kokui me tɔgbi adelãza kple nɔviawo do tso abui me rɔɖi fuga kple nɔviawo do tso dzoe me ta srɔ̃ nyɔnuwo tɔea wowoe dzɔ ɖe kponue yome wova nye nɔ ɖeka alo dada ɖeka ƒe dzidzimewo ke etɔ me ko va klã na wo wo fofo ŋkɔe nye adelã tɔble ke kponuea fofo ŋkɔe nye adza asimaɖi tso tado ke yewo va dzɔ nenema tɔgolo va ɖui kplikpa be ele be fia nanu yewo hã yewo nu le dogbonyigbo yewo ko enyuia ƒe dutakpekpe gã aɖe dogbowo katã sɔ kalẽwo sɔ nuteƒewɔlawo sɔ yewo va ɖe zikpui tɔxɛ ma kɔ nu yiwo katã wɔwɔe meɖe zikpui afi dua katã o ke boŋ enyuia kple ame tɔxɛ aɖewo koe nye ame ke kpo nui tututu dzi enyuia kɔ gaɖo fia ɖoa wòɖi fia wo yewo ko enyuia kɔ ɖo fia ɖe dogbowo nu le ŋɔtsi ke fia ma ƒe ɖoɖo vɔ megbea edo dzidzɔ na dumegãwo afi me dumegãwo dometɔ ɖeka eŋkɔe nye atsu madokpi ʋenya eyae wògblɔ le be tɔnyawo dogboawo mi katã mikpɔ tɔgolo ƒe kpɔɖenu ye wòwɔ fia mikpɔe miasrɔe ɖe nu adeka zikpui ye ŋutɔ fɔ le ademe adeka zikpui ye ŋutɔ fɔ le yɔ gbagbadzedze me eya lae wòtsɔ kɔ ɖo fiae kɔ tsɔ ko enyuia kɔ ɖo fiae ɖe dzi ye gblɔm be nuteƒe ya ke tɔgolo wɔ dogbɔwo nokpe ne wo hã nɔ sroe ɖe nu ke nyagbe sroea eva zu ŋkɔ va kpe ɖe enyuia kponoe ƒe ŋkɔ nu ŋkɔ va trɔ zu kponoe sroe maɖewo yɔna sroe ɖeɖe maɖewo be kponoe tɔwo va nɔ yɔm kponoe sroe kponoe sroe yi ko nye fia enu dogbɔwo nu yi ko nye fia yi ke enu dogbɔwo nu alo nuŋɔtsi kpe ɖe míaƒe aʋafiagã agɔkɔli nu ke le fia maɖewo ɖo vɔ megbea míaƒe aʋafiagã eʋeawo katã ƒe aʋafiagã agɔkɔli va kpee de dzesi be afɔ yi ke dogbɔwo re le adza asimaɖi ƒe kɔƒe yiyi mea medze o eva kpo nyateƒea be menye kponoa ŋutɔe yi vea ʋli fofoa ƒe zikpuia ta o ke boŋ ɖewo ɖo ame bubuwo ɖa wovea ʋli zikpuia ta ɖe ya ƒe ŋkɔme numa medo dzidzɔ ne eʋeawo katã ƒe aʋafiagã agɔkɔli o fima woɖoe kplikpa be dogbɔwo dze agɔ le yeƒe akpa dzi tsoe ma yi koa wonowo kpɔm ɖe wonowo kpɔm kple ŋkuxe enɔ dɔ vovovowo ke meɖo nanewo tsã wònɔ dɔmewo dem asinu be woawɔ kple susu be yeatrɔ woƒe ku alo yeadre woƒe gbɔsɔsɔ dzi akpɔtɔ le yeƒe anyigba dzi ke dɔtsɔtsɔ mawo ɖewoe be woanya anyi na ye eɖewo ne woyi ɖe anyi manyagã wogbana tukpa kple sre kple nu ade anyi ate ke aka anyi aɖe dzi afi ayɔwo ado wo be nɔve awo dɔma na ye nu yi amege ɖewo dze afɔku xɔna abi vevie agbɔ kple vevesese kple dziku edɔna dɔwo eɖewo nye be wo ne wogba anyi kple ka na ye eɖo kple dɔ vovovowo eɖewo nye nɔve aɖiʋudo na ye le to dzi wo kple gayi ɖe to tame wobe no ɖi ʋudo le to ma ta eto ma dzi nɔ ke ɖe tsi wu na ye tsi ma ye tsi kɔkɔe wo kuku ge ɖe yesrɔ̃ ƒe ʋudo me alo yesrɔ̃ ƒe eze me le yeƒe dzodoƒe wona dɔ vovovowo miatɔbiwo le afi ma yakɔwoe ko yakɔ sentɔwo nu
akatɔbi kafra alo alo tefla tsɛ gama ma atukpa lia nu yi ke nye atukpa alo glas ƒe nane li yemaya
yemaya akpɛnu papa yemaya atukpa melia lɔ ke nu ye zɔe be ekpe zɔzrɔe aɖewo li nye ekpe tɔxe aɖewo li yemaya wo rana abe atukpa ene eya yina be meyɔe be atukpa ɖo ekpe zɔzrɔe aɖewo li yemaya wote nu kpɔ woƒe mo le tukpa mɔ me ekpe tɔxe mɔwo hã wozɔ ne wɔ nu tɔxewoe wozɔ wote nu lolona ɖewo hã kɔna tuɔ nuwoe le gbedewo ƒe akpa dzi numali na be meyɔe ɖe atukpa teƒe ɖo
akpe ɔvi enukpɔlawo mi le miase ge ɖe afia gake mi gagbɔna dzi yi ge le ta akpe be mi le dzi ga ɖeka wɔ kple mi le Ʋeanyigba TV dzi mazamɔ nukpɔkpɔ ya hã mada akpe ne production team a kinlaye akpe mazamɔ nukpɔkpɔ ya magada akpe ne nuselins eve english dictionary elabena woawɔ gba dze le dictionary wo wɔm wowɔe le english gbe me kple ʋe gbe me ale be ame eʋeviwo ke di be asrɔ̃ ʋe gba kple english gba la adodoea ke woadi nuselins eve english dictionary ƒe ŋkɔ nye ŋutɔ ŋkɔ nye christian adiabo alo civist nye ŋkɔ nye ta meklamie